OKFM 101.7.
Okay, 101.7 is we have a transfer of the HBH medium abon on song upon Sima Bacon. And I have so many that also a dunu inum, Bosumi 9 months, a dunu and 9, a dana a yawada. Thursday, 25th April 2024, in the year of our Lord. Well, family radio, what son will come in Kwame Nkrumah Tikese, me a morning show president of the land. For Bible, Nian King Kao, when you go past enyumu nwoma no oha ne insia imu enan Psalm 106:4 yentie onyankopon asem Psalm 106:4 yentie onyankopon asem Ewurade woma ho ani sonum kai me. Ewurade wo man ho ani sonum kai me. Remember me, Lord, when you show favor to your people. Why na ka sam ye David na adwum to anum ana wo ka se Ewurade e se wo kai binum na wo ye wo mado ya menso kai mi menso humi maba menso mawado ye mra meso wonso mawai menso mawaye resetu mi no enka mi bi menso wo mo a wo mo wo ma wo mo yedie no Ewurade eya kai me na eda bi wo wa na wa dwin yo se ah be nti mpa ye pa revival ho do amako akwanchina makọ maye nyema wo do amaye nyina enti onyame nimme Ewurade twa na ni mehwe me Ewurade wo meboa me enti Ewurade behwe sama medi ohia sa Ewurade behwe sama abebresei matoaso adi Ewurade behwe ama ejapade wo bia gye firi mensem. Ewurade behwe me saa. Eduba bia ye tiemu se me nyankopon wo hin. Where is my God? Asasem ye eto me. Ana nya me wura fi me ye tebisa saa. Oh. Ena promotion yi me nya bie. Ena de me de bensa ba koma no me de beto aduane die kura aye de ama me. Nyese me mompaye nyese me nya akonchine nyese mesu me nya obi a me babra babane me kutagidie nimu ye mu bi owa yesu binu di awrehwo so obi a hwe wani mo timi sa awrehwo kuta wo na kunu ni awanye. Na David die na bobo die niema na ye na gbinu kristene ne te se mene wo enedei no wo kan se Ewurade wo man hu anison mu no kai mi. Remember me, Lord, when you show favor to your people. Se Ewurade wo ye binu do ye kai mi. Ewurade wo ma ebinu mu ema yefuni akai mi. Ewurade se wo ma ebinu mu yedi a kai mi. Ewurade se wo se ebinu mu yare a kai mi. Ewurade nkai wa no pei. Awurade nyi ni suo ni mfi wono for serious shawa no. Awurade nkai wa for bo. Awurade nkai woni suo. Awurade nkai niamma hodi agu nanim. Awurade nkai promotion we animu akwan. Awurade nkai adwuma woni ni ma adwuma. Awurade nkai wo. On kai wo yade a wo yare ni won sa wo yare. Anopa yem pai ba ye bunyina ne se. Onyankopon enkai ye. Onkai ye ma ensie ye. Onkai ye ma adumbi emeba adumbi so. Onkai ye ni enya enkwa. Onkai ye ne bibiara egu asabemu no ensamra. Onkai ye in Jesus name ni abompa ye fagidi kase. Amen. Ye kenkan efri enyonguma no Psalm 106 verse 4. Enyonguma no Wahani insia imu enai. Onyami asemye kase amen.
Okay, FM. 101.7.